Hello guys, may gabiin no. Naalam ko napansin ug na experience kanigong bisag unsa kagusog imong lawas ug unsa man kabaskog imong lawas, kung wa kay kwarta mangluya jud ka.